Sanbalani molen yapshe tumelangi. Sanbalani molen yapshe tumelangi.
Sanibonani molweni yabusheng tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kwizinto ezenzeka same ukuthi nonke niyaphila niphile nje. So mkhulu ke ukusubscribe, start noma ugcinezele, ugcinezele kuze boqala uthola ama video amaba so poster. Siyabonga. Bafuna sibuye futhi siphelele sifri shisa shisa pelanga pelo sphethe khona ema YouTube wathi ukuthi ngempela lapha na uMacengwane. Uphele futhi ayibeke thi izinkulumo. Shilo kahlahla uMacengwane ukuvamile ukuthi ekhulume ngezinto ezenzeka ezweni. Njengamanje umbheke icele uminister okanye nje ungqonqoshe wamaphoyisa ubese wabeka ukuthi ngempela lapha na uzoba ukuthi wonke umuntu ozobe esephathini noma esagrova ngale kuka 12 uzobe eseyabopha bonke abantu abazobe njalo. Shure kuzomchuno ubese wangena stage lapha kumcimbini obumkhulu ngempela obusandwedwe intola lobu ngomhla ka 25. Uthe mangena stage lapho ke obese banamazwi wakhulumile uNgizwe ngempela wabeka wase wabhekisa ngqola lapha ngqonqoshe ngendlela wabeke ngayo nje kanye na wonke nje uhulumeni kahle kahle kwabathinta ukuthi ngempela kube ukuthi aku groove futhi akuminyana la ngempela athe mayikhuluma khona uNgizwe umcono ebengena nje stage laphana esabingelela inkundla wasekhuluma ngesebeka ezophatha umcimbi. Uthe makhuluma wakhuluma sasishaya ivideo kodwa iquality yakho nayo ibanga indlela ebesingathokozela nokuthi uyibone kwase kuba ukuthi ngempela sofaka khona i-voice clip ngoba wena i-right clip ye-voice futhi bekhuluma uNgizwe umcono laphana ngempela emcimbini wakhuluma kanje.
Bese ngicela intsha yakithi ukuthi no ngicela ningadakwa obutshwala nezingane yezwa phansi ngokudakwa phansi phansi ngoba mani masenivumela ngidakwa yona not the future okushuthi siyabagcina thina siyakhala manje siyakhala ngoba yabezinto zodaka
ngoba yabezinto zodaka.
Selayikona sikukhisimusa muhle imini upresident athe enjoyani minyanani kusake ezinsha ezinto singaminyani kusake imini umnikazi wenkane South Africa imini ephethe akukho muntu imini upresident akhale injalo nje bakhula manje fusaka
injalo indaba injalo indaba injalo indaba njengoba ungameli uNgizwe umcono usethanga ngempela alovuleke izo akube njalo nakwintola futhi abantu bonke mabaphelele kube nje ya abaminyanisayo uyibeke indaba ngabo wathi nje unjalo bafethu awashu uvula khona ngenkulumo uNgizwe umcono laphela ngempela ebeka ethi yena njengoba ungameli uthe akube nje akuvuleke futhi akugrove akekho umuntu ozovimba njengoba ungameli uyibeke kanjalo ke awushuvela kwinkulumo yakho ungameli laphana ngempela ukuthi uyibone injani bedlule ithimu lesibili ithimu lesibili siphethe manje siphethe uthabela sinde ukuthi ngempela khona futhi kwintola kwenzekile ukuthi bonke abaculi abengena noma abaculi abaningi kade bengena khona bebengena bengaziphethe iginci njengenjwayelo futhi last thina khona laphana ngempela njamlenze ukhuzani sino futhi sobuka laphana ngempela abanye nje okungathi ngempela ngathinta laphana ufalabo uthe naye futhi mangena stage wangena ngaphethe sona isiginci kodwa ephethe induku okanye isagila naye ngempela laphana oduma kahle naye futhi ebevela futhi naye ephethe sona isagila sakhe lesehleza siphethe kodwa futhi isikhobo Sentambo ubena kuPaul laphana ngempela malana nalo udaba lokuthi abantu bephethe laphana izinduku estage nakhona kade bekana ngendlela yakhe nje engathi ithe ukuthi ukutalabha kancane. Njengoba kubonakala ukuthi abaculi bephethe induku kwempela stage uthe maye ekhuluma lapha nesigobo Sentambo ukhulume lapha ekhasini lakhe eka Facebook lakho napha lokho nombhalo ofunda ngale ndlela yakhe othi abanye uyabona nje ukuthi basiphathele phela induku ngoba bese stage baya extra kodwa mangingabacela inselelo awu ungababona ijubane engaphuma lapho labe bekhona ngempela lapha nesigobo Sentambo epost epageini lakhe ngendlela asho ngayo etalapha lapha nabanye babaculi ethi bayiphethe ngendlela njengathi vele baya extra ngazo ngoba bebe performa laphana ethi abanye babo abathembisa isidalo ngendlela okungayo ke Yeah, madoda, uSgwebo Sentambo sayibuyisela emuva le ndaba. Uyibuyisela le endokweni ngempela la ayibhulala khona ngomkangela ngendlela okungayo. Uzokhumbula uSgwebo Sentambo kodwa kwaba nesigamegame thizeni la ayiphefoma khona naye induku futhi naye. Kodwa yena wagcina eseyisebenzisa-ke. Angazi manje sakhumbulana kodwa kwakuthi wayisebenzisa laphana emcimbini kadoda 3 second okhona laphana ngempela eRichards Bay mangaphosisi okhona laphana ngawo. UDisemba Richards Bay la khona kuphefoma khona uSgwebo Sentambo wagcina eseyisebenzisa induku. Awushuvela kunkulumo uSgwebo Sentambo laphana ngempela ukucabangani ngayo. Cabanga ukuthi ubani lapha kahle kahle ongahlola uSgwebo Sentambo ngenduku ngokuthi yabo. Ngoba ngibonile abanye bekhomenta bethi ngempela laphana hey akayicile laphana inselelo kumgube ngathi impela ngeke buye. Awushuvela khona nawe usho ucabangani bese kubothina nawe sidibana ngokuzayo.